Yeah, that's what prayer mountains are. Yeah, the enemy say baby I demo my Ghana. Na afi your mountains retreat in the chatwini. Na enemy say baby I demo my Ghana. And then I watch a pepper na about one on Susan Sona, but next Sunday. And run next Saturday, and run now watching one or two abano. Na me hunsi adin kuko asaso. En kuko, muni mun kuko. Efi en kuko ni bi. Ni ade wona asaso wo. Na me hun se akuko no odi kan a okọ no. O speedi a okọ na de otoso wo ensu disu de odi a chire no so. Na ye miensa en edi kan sa. En kuko no miensa na ade wono ekọ. En wono etu mrika. Na me hun se de odi kan no a okọ no. A ti se baby, I would decay a corner, why ya jumana, decayana, or bread ebem. A dear family who said, never said, a coconut, would dear chirino. Utimico side, the woody kind of home. Then so, not on to me, son of home, not bribia moon on to me, no. Me who say, a coconut decayano. Say, quana or co, one bread, the announcer, quana or co, the air. Yen church and a table. Timu said, afa omu tutu akokono na tabu no a emana ho de amotumi ede etumrika no nse afa omu tutu nyina no okode e nenso na tutu na omu tutu na tabu no se sa na tie de a ene ye ntutu na tabu no na ahode na onya ede konsa akokono ne fedes no na tabu no ene ma otumi di tumrika na muse omu tutu ete na ma oye week nenso kwa na no okode e ewi ase no you say afa akokono akodru baabi a wahura gina konwa so ene ye tu broshire agu no ho woni broshire broshire ye broni powder broni shire that is powder ene mu say ye tu broshire gru agu no ho nyina fita na ewi akokono duru sa no a ogina konwa so edi broshire gu no ho no na wo say one side adifufuo ekata no ho ba na kase sebe ya wo modi fufuo no be kata no ho te bo se ene efufuo no e de be kwa kata no ho no ye ntwen kakra sa akoko no a odi a chi e pese okosan di odi kan wo ntumi san ho ya kotutu di odi kan wo se de nka we betima san wa still wo ntumi ne ye ye mfa fufuo no kata di odi ho no so se afufuo na wo se ye de ko fura de brochure no agu no so wo no ye mfa mfura de ne wo toso mienu no. Are you here? Are you here? Waha. Esedie opese otina amamu adwaso se se abato awie ye ba na onya so tena ese no se ohweyie ohweyie one asofo obenya issues na asofo ne obenya issues no emfiri wono ne mfumsuo mu asofo pii susu se ah wono ye sei we ne ye sei we ne ye sei nti on ba no susu se ene biribiara ebeye wonde na nam so mo ka se obeye de urade se wonyo na ne se nti e ma asofo pii ne benya problems ah emfiri ne mfumsuo mu na efira asofo no mo mfumsuo de wono hwehwe ye na obi adwen se ene ono no obuade ne bai we si nanso so ono anim ne kokoa mu de ehohoro ne na ho ne nsa ho ne na ho ma no tie nanso so ama baabi a befrafra mu nti ebetwentwene nem no ne won benya issues ama won kro ya san sori atia no utie ni ye na me hu se ade bia se ankre ne ti no kane no ani esusu anana ye makwan ne ekwa akurase baabi ani ye oluman to kokoo no a no ekokoo krachi ne ye makwan ko ho a na ye ankure ni ti no ye de empampro twa ibisa na ye de twi saa ka no mokai ankure ni ti run ne ye twi me hu saa ade bi saa ete saa na etware firi suru saa wa sentimentum na abewura owura bi e wa manyosem wa sentimentum mu hallelujah. Praise God.
Hallelujah.
Yeah, that's who prayer mountains. Wherever you are watching us from, God is watching over his nation. And these revelations are deep. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Enkrofo ye niema. Enkrofo ye niema. Wone fre to me ni ahonhom. Enye izi. Nenso urade. Ena oman eye ne dia. Hallelujah. Yawen kan ho. Amen.